you be looking better and better every time I see you stepping out on the floor. Got a digital camera just to get you in a minute that I never got you before. And if you wanna be famous, just show me what your name is, just show me how you like to pose it. Cause I'm on it, that emotion, girl, I want it. I'm gonna take a picture, take a picture.
Da 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 da